Michechi ya mwenye na emi anomuni adofu Midindi Patricia Aiti. Welcome to my YouTube channel Abra Media Osori Ebremu Meda Mwase
Utani o Daniel, Daniel, Fefe.
Midin the Patricia Aiti. Please subscribe to my channel. Thank you.